abaturwanya nk'abarongo inzego zitandukanye ni benshi abaturwanya nk'aba Kristo ni benshi
kugira bati hari habantu bafite umukinyi mukuru w'igihugu basigaye basenga bavuga bati niyo fumapa akatumpako bariho
subiye kubaramutsa no kubakadze mwese abanywanye bacu mamuriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza sangwe kadze mu makuru agezwe ko ariko aravugwa cyane njya nino ngamu gihugu cyo Burundi n'amakuru agaruka ko bisata bitandukanye ayavurwa muri politique inkuru zivirabana na gateka kadze na muntu umutekano ayandi makuru yose bari karavurwa ko mboga ngurukana bumenye ndetse na yabariko aravurwa mu bimenyesha makuru bitandukanye yose turayatohoza tukayabashikiriza idonido muri kano kanya tugiye kugaruka ku makuru arabana n'ivya politique ndetse tukaza no kugaruka ku yandi makuru avurwa ijya nino turaraba kubiriko biravurwa hagati y'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere wiwe Alain Guillaume Bunyoni bivurwa yuko ngo ibintu byo babitifashe neza ndetse ngo byo bavyasubiye kunyuka hagati y'abantu bategetsi hoba hari uguterana amajambo hagati ya Evaristo Ndayishimiye ndetse na Alain Guillaume Bunyoni turaza kubigaruka ko turabe namakuru duhejeje kubenya turabe n'ibintu biriko biravurwa bikomeye cyane muri leta ya Ndayishimiye amakuru avuga yuko rero ngo ibintu bitifashe neza kumwe na yandi yose nakubwiye mu mvunyapfunyo uraza kugenda yakurikira ingingo imwe imwe ukwayo ico utegeretswe gukora conyene no gufyonda kuri sabone kugira dushize ko inkuru urajuba mu bambere bashikirwa nazo niba utarafyonda ko rero banza ufyondeko sangwe kaze wewe tugiye kubana ashobora kubutwumviriza uri ngaha mu Burundi abanywanyi bacu muri mu bihugu vy'ababanyi ndetse namwe muri mu makungu ya kure turazi ko mukunda makuru n'ibiganiro tuba turiko turaba shikiriza reka dutangura no makuru yacu bw'idonido hoba hariho uguterana amajambo hagati y'umukuru w'igihugu ndetse n'umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni haramaze imitsi humvikana amajambo ashikirizwa nabo bategetsi ndetse abatari bake bakaba bavuga yuko hoba hariho uguterana amajambo ha bihifashishijwe ijambo ry'Imana ibintu rero ngo ntago byifashe neza amakuru adushikira yemeza kandi ko ibintu bishobora kunyuka mu minsi iza reka rero turabire hamwe bimwe mu byo abantu bamwe n'abandi bahejeje gushira ahabona nkuko amakuru adushikira avyerekana haravurwa yuko icuka atari cyiza hagati ya Evaristo Ndayishimiye ndetse n'umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni murazi neza ko no kuva mu ntango umukuru w'igihugu akija ku butegetsi havuzwe ibitari bike cyane havurwa yuko ngo hari ukutarabana giza ndetse no kudahuza hagati y'abo bategetsi bakomeye ngaha mu Burundi reka turabire hamwe rero ibejeje gushigwa ahabona ibi rero vy'uguterana amajambo hakoreshejwe ijambo ry'Imana hagati y'abantu bategetsi bikaba vyaratanguye kuvurwa mu ntango zinondwi hakaba haravuzwe ibitari bike kuwa 19 Nyakanga mu mwaka 2021 mishengero mu Kanyosha umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni ati abatugwanya ni benshi turabasanga mu nzego zo hejuru gushika mu nzego zo hasi
abatugwanya nk'abarongo inzego zitandukanye ni benshi abatugwanya nk'aba Kristo ni benshi turabasanga kuva ku nzego zo hejuru gushika ku zo hasi tukabasanga mu bakozi b'Imana tukabasanga mu barongo y'abandi tukabasanga mu bantu bato bato n'abahambaye ariko ugasanga nta kinda kurwaniriza nuko arimo ya mbuto mbi ya mpemu mbi ya Satani yo kugira ngo yice imbuto y'Imana akakwimba mu mizi
ijambo ryatumye bamwe bibaza inzego ziri hejuru y'umushikiranganje wa mbere zoba zimugwanya bujya hejuru yiwe hari inzego zingahe icyo kibazo na wewe woca uronka inyishu yacu inyuma y'iminsi 11 gusa kuwa 30 Nyakanga umwaka w'2021 igitega mu mashengesho ya CNDD FDD aheza ukwezi president Ndayishimiye Evariste nawe yagize ati uvuze ngo tugwanye igiturire hariho abantu bacabarira hariho abantu bafitiye hariho abantu bafitiye umujinya umukuru w'igihugu basigaye basenga bavuga bati ntiyo pfuma apfa akatuvako kera rero baca bavuga ngo nabakeba ububenshi nabagumya banga
natwarundi rero kujya muri ritiko tarapa muri jaro hero kwahoramo kujya habo babaje hari habo babaje ubuso tikupe machakuri hari wahora kamisha machakuri yari yabaye kujya wa machakuri abona yuko umugiriye nabi nabo sangari ntabwo hari hili kwa byinshi uburongozi w'igihugu buriko burakora uvuze ko tugwa n'igiturire hari abantu bacabari kabisa cyenda kuri kirango ese mwe mubimbi barakubwira bati hari abantu bafitiye umukinyi mukuru w'igihugu basigaye basenga bavuga bati niyo vuma pa akatupako bariho bariho kandi rero mwavuga ngo kera bacyava ngo arakera mbere ngo benshi n'abakunda abantu ubu benshi n'abakunda abantu uyu mugesera duteshe kije ku hanze umukomereza hari na fraude kuko turi kuvuga ya fraude turabageze umuntu yahora yireganiriza abantu navuze by'ubutungane urazi ingendo abacamanza ubu ndakubwira abantu bafise kirungurira ku mutima n'abacamanza kuko narasezeye agatanu none ntipari ukuri iyo mbire kuba uboshwe n'icyaha cyo kurenganya ku kizagondagonde bavuze bati kizigororotse ukumva yuko uwo muntu akubwiriye nabi bagaca bagenda baravuga ngo uwo mugesera acyava ngo ni umugesera kuva muri kamere umenya ahubwo ugiye mu ibohero kandi ariho ugiye kwidegembya neza ariko umuntu yateye igisonga cye nararabye ndavuga ni umuntu yabonye ko abarundi bakwiye guhanurwa bakumva yuko bakwiye kumva yuko ubu bari mu mwidegembyo urazi gusanga umenya abarundi bose barafunzwe kuko avuga ati jewe ntarenganya ntaho nzajya kwitwara jewe ntabibona nanjye aba bantu bitwaye waje ku munsi jewe ntabarana
bumvirije perezida Evariste Ndayishimiye ukamwumviriza neza n'umushikiranganji Bunyoni umwe wese avuga ko hariho abamwipfuriza gupfa mu bo bari kumwe Bunyoni anashiramwo abari hejuru yiwe mu bansi benshi afise Ndayishimiye we uretse abacamanza muri rusangi natomora abo bagumya banga basigaye basenga ngo apfe subwa mbere rero Evariste Ndayishimiye avuze ivyo abashaka kumwica ku wa gatanu ruhuma mu mwaka w'2021 yari yavuze ko abo munsi yiwe batamufasha akazi aca yongera ko ati urakora ibyaha byose ariko wirinde gusesa amaraso mu ijambo yavuze ku wa mbere mu kakaro mu mwaka w'2021 Perezida Ndayishimiye yarashimitse kuvuga ko indongozi bakorana arizo zafatanije n'abanyamahanga kwiba ubutare bw'u Burundi ubu naho rero avuga ko abo bamwipfuriza gupfa bashavujwe nuko ariko ababuza kujya ibiturire ibintu byifashe gucyo mu gihe izina rya General Bunyoni rikunze kugaruka cyane mu manyanga ajanye n'iby'ubutunzi abantu bamwe bakavuga yuko rero ibintu bishobora kunyuka abantu bakavuga ko ibintu bishobora kutifata neza hagati y'abantu bategetsi mu gihe baba babandanije guterana amajambo n'amakuru muzokurikira amakuru yacu atatu kiriko turakora ko amatohoza reka tukurikire nanda rikaravurwa ijya nino
mu gihugu cya Canada mu gisagara cha Montreal muri Banque Nationale bashizeho indi misitanu kuje wese habitura hakaba harimwo n'ikirundi no kuvuga ikirundi icarabu icongereza igifaransa n'ikiespanyol impamvu ngo nuko babonye ko mu ntara ya Quebec hariyo abarundi benshi bikaba byabaye ngombwa ko bashiraho ababakira mu rurimi kavukire rwabo kugira baborohereze mu ntara ya Bujumbura muri komine Mutimbuzi abororeye inka muri zone Rubirizi basaba ko ikiringo cyo kwimurira inka zabo mu kindi kibanza cokongerezwa kandi ko bokwerekwa aho bokwimukira kandi ngo ico kibanza gishasha coba gikingiwe kandi kikaba burundu ivyo bikaba bishikirizwa n'userukira ishirahamwe ry'abororeye inka muri zone Rubirizi Thierry Nizigiyimana ku ruhande rwa Buramatari w'intara ya Bujumbura washikiriza ko babiganiriye bikwiriye kandi kiringo ko caheze kwigenekereza 30 nyakanga uyu mwaka turimwo kandi ko kitazokongerezwa. Mu ntara ya Karusi komine Nyabikere hari abagabo babiri bacumitanye, umwe yarapfuye uwundi arakomereka mu kirabo cyo ku mutumba Ruyogoro. Icyo abantu bapfuye ntikiramenyekana, ariko ngo intandaro ya byose ngo yoba ari amatati y'amatongo. Umwe muri abo bagabo yinjiye mu kirabo asangaho uwo mugenzi we, acasokorora imbugita arayimucumita mu mutima, nayo nyine gucumitwa acafata iyo mbugita arayisokororamwo aca arayicumita wari yamucumise, niko guca yitaba Imana. Uwakomeretse yaciye anyarukanwa ku bitaro by'i Karusi aho ariko arakurikiranwa. Kuri Uwimana igenekereza ya gatatu Gitugutu umwaka w'2021 mu ntara ya Karusi komine Gihogazi, imvura ivanze n'urubura rwinshi yaraguye ku mutumba Mugero aho yononye imirima n'ibindi bitari bike. Mu ntara ya Makamba komine Kayogoro, imvura nyinshi yaguye ku muhingamo kuri uyu Uwimana yaraguruye ibirasi bibiri ku ishuri nshingiro rya Kivumba ndetse n'ibiro by'umuyobozi. Ikindi kirasi kimwe cyarononekaye kandi ku ishuri nshingiro rya Rusovu. Ibyo gusa, iyo mvura yarononye n'imirima. Mu ntara ya Cibitoke komine Mugina, ku ishuri rya Nyentumba riri ku mutumba Marumo zone Buseruko, harangwa ubukene bw'intebe aho mu banyeshuri barenga 200 bicara ku ntebe 14 gusa. Ubuzeho bicara nabo bakazana amabuye canke imbaho bicara ko. Ngo si iryo shuri gusa rifise ubukene bw'intebe, ngo n'andi mashuri yose yo muri iyo komine ya Mugina bafise ubukene bw'intebe. Umuyobozi ajejwe indero muri iyo komine agasaba ko boronswa intebe kugira abanyeshuri bashobore kwiga bicaye neza. Buramatari w'intara ya Rumonge ashikiriza ko hafashwe ingingo yo kwandikisha ubwato bwose bwinjiye kuroba mu kiyaga Tanganyika kugira ifashe kumenya abinjira mu mazi mu ntumbero yo gukinga no kuronswa umutekano. Rero ngo kubw'ibyo nta ukigira ingorane mu mazi ngo bayobegwe umuryango wiwe kuko abafise aho yiyandikishije ku munsi ku munsi. Dutandukire amakuru y'inkino. Turabire hamwe uko imigwi isumbanya amanota inyuma y'inkino z'umunsi wa gatandatu wa Primus League. Kuri ubu umugwi wa mbere ni Bumamuru FC ukaba ufise amanota 16, wa kabiri ni Flambeau du Centre ukaba ufise amanota 12, wa gatatu Burundi Sport Dynamique ufise amanota 12, Musonga TFC ni wa kane n'amanota 10, Message Ngozi ni ya gatanu n'amanota 10, Aigle Noir ni ya gatandatu n'amanota 10, Vitaro FC ni y'indwi n'amanota 10, Atletico New Oil FC ni y'umunani n'amanota 10, y'icenda ni Flambeau de l'Est ikaba ifise amanota 10. Mu kibanza ca 10 hari Royal FC ifise amanota 7, hagakurikira Olympic Star n'amanota 7. Ku mwanya wa 12 hari Rukinzo FC ikaba ifise amanota 6. Mu kibanza ca 13 hari Bujumbura City n'amanota 5, Kayanza United ni ya 14 n'amanota 4, Top Junior ni ya 15 n'amanota 4. Ku mwanya wa 16 hari Le Croco ikaba ifise amanota ubusa. Iyo ikaba yari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu cy'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi, nimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.